ndi kulumelisa vakaleli vothe vathetshelesi vothe dzinani la manda la murena Yesu Kristo ndi ri vakulumelisiwa nga vafunzi vo Masilo Elias Mudau va tshivhidzo tsha TWCC henefha midzalwani kha ḽa kutama vhasiya vhurangaphanḓa a maapostola vho dokotela vho Mudau NA ndi kuri hanu ni khavhe mathaba mavhuḓi dzinani la Yesu phanḓa musi ri tshi bvela phanḓa ipfi naipfi ḽa mudzimu kha ri thetshelese luimbo kholo lu bva nga Vanessa Mphakana a tshi ri dzina ḽa Yehova. Vhathetshelesi vho nthetshelesaho mathaba maḓuvha ḽa ṋamusi, musi luimbo lunono lu khou bvela phanḓa nga inoni nḓila, ri na mudzimu a sa baleli nga tshithu, hungavha vhusiku, hungavha masiari, hungavha zwi tshi konḓa kana zwi tshi vhavha, ri ha baleliwi nga tshithu. U ralo ndi Vanessa Mphanama, mathaba maḓuvha ḽa ṋamusi, ndi khou tama uri ri ye ipfuni ḽa mudzimu ḽine ḽa khoyo bvela phanḓa mathaba maḓuvha ḽa ṋamusi ḽi tshi khou ṱumana zwavhuḓivhuḓi na ipfhi ḽe ra ḽi pfha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi ro amba nga mafhungo a u vhidzwa hashu sa vhana vha mudzimu. Mafhungo a u vhidziwa a zwi ambi uri wo vhidziwa vha mufunzi, a zwi ambi uri wo vhidziwa vha muprofita, a zwi ambi uri wo vhidziwa u vha mufunzi wa ipfhi ḽa mudzimu. U ya vhidziwa wo tou vhidzelwa u tika zwanḓa, u ya vhidziwa wo tou vhidzelwa u sapota mushumo wa mudzimu. Khou tama ri bvele phanḓa na aya mafhungo ro ḓisedza onouḽa mubvumbedzwa washu muhulwane Piṱirosi we a vhidziwa a khou rea khovhe. Muthetshelesi na muṱaleli, ri kone u vhona uri zwavhuḓivhuḓi he a vhidziwa a hone u tshe henefhaḽa na, u tshe u fara zwezwiḽa zwe a vhidzelwa zwone na. Kha ri sedze munna a nonga muapostola Paulosi we a vhidziwa a nḓilani ya u ya Damaseko u tovhola vhatendi, hango vhuya a kheruwa na luthihi, huṅwe uri vhudza nga mupfha wo muthavhaho uri ndi luraru a tshi rabela mudzimu uri hoyu mupfha wo muthavhaho u ṱomoleye ubve, vhuṱungu vhune a khou ṱangana nawo vhubve. Fhedzi Bibiḽia ri sumbedza uri vhuṱungu hoho na khathihi a u vhuya dovha ha bva, mara muapostola Paulosi ha ngomela murahu, o bvela phanḓa na vhuṱungu na mupfha wo u thavhaho. Ndi vhangana vhane vha nga bvela phanḓa vho thavhiwa? Ndi vhangana vhane vha nga amba vha ri u ḓo ṱomowa ri tshi ya phanḓa? Ndi vhangana vhane vha nga amba uri vhuṱungu hovhu vhu ḓo fhela ri tshi ya phanḓa? A ri khwithi, a ri litshi, a ri ṱutsheli mbidzo dzashu. Ri vhona muprofita Elisha musi a tshi vhidziwa nga mudzimu, a rongo vhuya ra pfha huṅwe a tshi ri hu tshi pfhi o litsha, o bvela phanḓa u sumbedza uri o vha o ḓiimisela, o fhisa dzhogo dzawe, o fhisa dzhogo dze a vha khou dzi shumisa uri dzi songo mukunga a humela murahu. Kha ye phanḓa nga Peter hounoni we a vhidziwa nga Yesu a tshi khou rea khovhe, we Yesu a ri iwe u Petro u tombo, kha ini tombo ndi ḓo fhaṱa tshivhidzo tshanga, tshine khoro dza u dzula vhafu a dzi nga tshikoni.
Hapa laka mishunga wa apostola chapter 2 verse 14 inga duwa la Pentecoste. Bibili sumbe zauri. Musi hone ite suzote batu wosa saraza. Batu wosa saraza wone. Batu wosa saraza. Ngandile jewa sasaraza. Nga usa diva. Nga usheya divo. Chimichipinga batu wamba zitu. Nga watu tangana na zitu. Aba nandivo. Ya zitu za mzimu. Mzimu atuse. Rive nandivo. Risa saraza. Musi rinango. Ya zinera kwamba zon. Onu la Petrosi. Bibili ringa duwa la Pentecoste. Atakuwa watu wanji wachikoshawa utakuwa hodara watu wanji mara Petrosi atakuwa aima bukati ya chichaba mzimu onu mupa chipindi onu mupa kareji ya utakuwa bukati ya watu mzimu wa wafari ya chichipindi mzimu wa ripechi chipindi rakono wamba watu hodara atakuwa aleba ashuntechelese kama chaya makungo munda wala asa techelesiwi atechelesea munda wala sina chipindi achishona achichaba na chipindi achichaba na toni achichashona kota mwa wakuta shori mzimu angabashia ndukisa wawa wana toni wachaba na toni angabashia ndukisa wawa wasi na chibindi baba na chibindi ni kota mwa musi mchefini la mzimu la macholo na duwa lana musi musi nikadipo wapa mvula chinga riri bari abaka buku ya Yohani chapter 21 ritonika ferese utoma ngabuye Yesu adowa adisumbeza kama funzi wabawe Vezibani la Tiberia amisi achi disumbeza ngea Simon Petro oba ena Toma ania Fididimo na Nathaniele wakana wa Galilea na wale wabili wa Sebedio na wale wabili wa wafunzi wa bawe Simon Petro amba na wali nendiyo reakove wone vari narine ria na iwe vaya vajena gungwani usiku uho vasifashe chito ngama daucha Yesu aima kapiripiri wafunzi wawe sidive zori ndi Yesu Yesu amba na waari wananga na anina zaulana vone vapindula vari aiwa ene ambori taramuzani mambure ngatungo ya chaula chagungwa ndi hone nichidofasha bataramuza vakundwa na uhoha ngakunji ya kove unamufunziwa we Yesu aba achimufuna amba na Petro ari ndi murele Simon Petro achizvipa amba rakanzu ngauva apedzi adiposa madini kutsiri kurivo valiwa ipilavo kava litandavudze vali patuchedze leri swikelele rote dzimwe anga vaxayawo phozo vapole vaxayawo chizva vachizve vaxayawo mishumo vaiwane chiridzi chao mudzimwe anga chiri swikelele rote dzinani la Yesu ndiye rape va etareli dzinani la Yesu Kristo ndikotama uri vuyerele kha mubvumbe zvawa ximuhulwane wa dhuva ane ava Petro hapa bibili iri Yesu adzungulura kha vafunzi vavawe uko dovo dzungulura nga murawu wa uvambiwa khari ḓivhe zwauri Yesu uri uvambiwa a dovha ava na tshifhinga tsha u vhonala maḓuvha a mahumi mana a vhonwa nga vhathu vhanzhivo Maria Magdalena vho mu vhona hafha uko ḓidzungulura kha Petro na vhaṅwe vhafunziwa ve a vha wana kha Luka 5 vha tshi khou rea khove vhusiku hoṱhe vha sa fashi a vha vhudza zwauri vha ise ho ita u tivha vha kharamudze mambule avho vha ita ngauralo vha fasha khove nnzhi hafha bibili i sumbedza uri Yesu a dovha a vha wana vho vhuyelela he a vha wana hone khou ṱoḓa uri vha thetshelese ya mafhungo zwavhuḓi vha khou vhuyelela he a vha wana hone arali zwi zwivhini vha khou vhuyelela zwivhini he a vha wana hone arali hu nḓilani he a wana Paulo u khou vhuyelela henefhaḽa he a mu wana hone arali hu masimuni he a wana Elisha uko Elisa uko vhuyelela henefhaḽa u limani he a mu wana hone a tevhela na milora ya jogo dze a vha u dzi fisa hu na vhathu vhane vha tevhela na milora ya zwe vha vha vho zwi fisa hu na vhathu vhane vha tevhela na milora ya zwe zwa vha vha vho zwi tshinyadza hu na vhathu vhane vha fukula na zwithu zwo faho zwe vha vha vho zwi vhulunga vhana uri vha tsha ḓo humela murahu Yesu a tshi vha wana hafho bibili iri amba navo ari na anina zwaula na vari arina zwaula arina chitu vasongo fasha chitu kama kuri Yesu uri mini kavo vatechelesaya mapungo zvavudi Yesu uri verse 6 ya chapter 21 ya John uri taramu dzani taramu dzani mambole awenu uko dovo kuamba zwe azviamba kanduka chapter 5 uko ovo vana vapeta kanduka chapter 5 mambule votobo na henepa Yesu zvino uri taramu dzani zvemboro chitaramu zvau ndichopetiwao chitaramu zvao ndichomewao kuti otomoro chingacha dodova chashuma Yesu uko dova ufunza pfunzo yeneila yaifunza murao ndilungana vone vachifunzwa mafungo evafunzwa murao naine mafungo anoenda kwafunza ndono afunziwa naine mafungo anoenda kwafunza ndono afunza limwe dhuva ndikodhova taramu dzani ndotoma ndaamba ndaye taramu dzani hapa Yesu kwamba na vatu ve ava ovaudza uri kava taramudze zvino vopeta ukwamba na vatu ve ava ovaudza uri kava ise utautima vone vakorea usina tima uri isani hoitautima adova avaudza ari vataramudze haya mambure vaise kadhubo lachaula mutecheresi kava taramudze vadove vachenche direction vatove vadove vachenche fetu mupo hevava vakoshumira hone zvino kove dzitunga chanda chaula zvino vari kutaramudza vaisa tunga chanda chaula zviambauri votama voreya usiku hote votaramudza mambure avo atunga chanda chamone matina madhekwana ayo kove dzitunga chanda chaula ayo mafungo tidivuri vone vakuapfana vatu vohumera kandoro dzavo dzakare vohumera zvipini hemudzimu avawana vahona vohumera zvitumi zvisi zvavudi zvingava zvizvimiwa zvisi zvavudi zvingava zvizvimiwa zvisi zvavudi vatu vodo vohumere nevai voti vohangwa nauri uri vafashe vatiri vataramunze vatecheresi nevatayeri vomutareraho matapa maduva lanamusi chipiri chofasha hapa chova chipetuvili chova chikautaramudza chadova chava kawisa mambure katunga chanda chaula chagungwa vone vochencha derichi vochencha petu wauya wagunera uyachencha wauya wagunera uchencha ruambo wauya wagunera auchatonika wauya wagunera uwanara petu une wasateye uwanara hone une vatu vane vogunera avachadhiva rukove dziwanera dhubo rupiyo Yesu ari isani dhubo ya chanda chaula iwe petro upe ndoufunza iwe petro ndoufunza uri ufare the first thing to do wotovanga uri utaramudze mambure avo spread your nets here Jesus was telling Peter the secret of catching many fish say Peter spread the nets take your nets to the hem side of your boat you will catch too much fish mutecheresi mutareri vone avakofasha vone avakobuyero zvitu zvava zvikochimbira zvitu zvava zvikobverera ngauri vako todofasha kove mambure avo oputiwa vakutodofasha kove ngatunga chanda chamone hela kove dziwanera tunga chanda chaula uraro Yesu uri this time kove dziwanera dhubo ya chanda chaula vone vokakarika usiku wote vokakarika mwaa wote vokakarika mimwedzi yote vokakarika maduva ote voita na dzitambero dzaudzidzima asi mafungo auita dzitambero dzaudzidzima ni mafungo autaramudza mambure avo vone vakototoufasha vasongotaramudza rutendo vone vakototoufasha rutendo rwavo rusi chehe Yesu avasiya vahone vone vakototoufasha vasavahipfila mudzimu vone vakototoufasha vasarabe kavataramudze rutendo rwavo kavatendero vatofasha navo horaro kavatendero vatofasha navo vamwe vatu vasafasha ni tumbo ya chanda cha mone kama ise ka tumbo ya chanda cha ula badobona bachifasha kobe nji mutetelesi hawa vanna musiyasa chia bayo makungo vama wachamdiva vama sadimure bako amba na mre vama vama amba chupato chawa uvache avandiwa vama vama amba chupato chawa uvache avungiwa vama vama amba chindivuri kama duwa ama humi maana zino achindi wana zapa wama duwa na mungana uwego vama samudivi na umudiva na petro chimila sini na ye obasta mudiva na Yohane unawewe ditika na kana yawe unawembe Yesu abudamia wa ari mwana wa ukoi mea anyago utakomena na nendikotua ono ono muhawa musina chikofera panda mufunzi wa ula we Yesu ama achi mufuna kam verse 7 una mufunzi wa Yesu ama achi mufuna ama na Petro ari ni mureye na huu Bona bona fasha kwa mji zino. Vashimwana zori uriri fasha. Vahumbula mrao. Uri vofasha. Nina yisa tendi mafasha. Vofasha nga mrao wa iti. Nandi wao. Isani mambure. Karamu zani mambure ya wewe. Nia isa wita utiwa. Na ene pa. Yesu karamu zani mambure ya wewe. This time. Nia isa nga tungwe. Ya changa chaula chakungwa. Ndiwe nyo nchito fasha. Mufunzi wa hula, we Yesu awati mufunza, ali, hey tone is different from tones I've heard. This tone is the tone of the Savior. This tone is the tone of Jesus. This advice is not the same as advices we have received from people. This is a different type of advice. Auna mtu onya mtibuza ngorari. Auna mtu onya mbonari ngorari. Hoyu ndi Yesu. Bwana wasichamdiva. Huyu ni Yesu. Mutechelesi. Na mutale ya fune waho. Mataka maduwa na unamusi. Kama kwamba nyezi toumu. Kama kwamba nye kwa mere. Yesu achiambo ya para. Yesu hazikelezi. Yesu hapuri. Yesu hakezi. Yesu wamba jisa uchuloni. Busape. Huyu mfunzi wari. Huyu no kwamba. Petro. Ni Yesu huyu. Batu banjiba ita wachiamba, rafa wachiamba, mara kwa mbele huku, ni kwa Yesu wa Nazareta. Petro ajito upanjejo, jauri amba ho, ni Yesu wa Nazareta, ufi amodidisha reta, ngaro wa pezi. Amodidi ambata, ngaro wa songamba, mutecholesi, mutareli, ama checholesi hapa. Petro, owa songamba ara, anabango wa funziwa. Asa shoro. Petro, obase wambara. Au kati ya watu. Aku amba majipi. Asa shoro. Petro, obase wambara. Au kati ya wabu wafunziwa. Asa kweita zone. Asa shoro. Murena, ajito kono uferera. Mufunzi wa Yohane. Achili, huyu ni murena. Petro se ambara. Mutecheresi, kama ambare ni murena. Nikare bako chimila mapezi. Nikare bako gopo za mapezi. Kama ambare, nimurena ambaho. Kama ambare mkendo waho, nimurena ambaho. Rikachipinga, chinewa na mamzimu, volatashi ambaho. Rikachipinga, chinewa na mamzimu, volatarutendo. Rikachipinga, chinewa na mamzimu, volatafurupero. Bako amba, bako rasa mapezi. Bako gopo za mapezi. Bako mkana pasi. Shisa mwatende wa mapezi ni murena ambara ambao kama ambare ni murena ama paonda heranga kamu presidente kama ambare ni murena ama paho ndaera ngaka minister of health kama ambare ni murena kama tuye pasi ni murena kama kipute huko ambesiwa maduwa hai huko amba na watu wa sambi huko amba na watu wa sinakutanzi na jine wa kwamba zone vone kota mwore ni makaize mataba maduwa lana musi ni murena otechele saho ni murena amba unawa dinda wawe ni murena amba unawa profita wawe ni murena amba unawa apostola wawe ni murena amba unawa funzi wawe ni murena amba unawa funzi hawo vandawa wafuma kazi vandawa wakanga vandawa wasizana maha ni murena ambaho vode mwe ima hapa basa ngwambara vode mwe ima hapa basa ditama vako pika mini na vako pika mini vachiamba vasongo ditama vako vanna vomya vamba vasongo ditama vachikwedzisa muapostola paulosi varwiwa nga madimoni varwiwa vuchilo havo hote varwiwa varova vachishaya vone mudzimu udovarwa mudzimu udovarwa vamwe vatanga vouya vagayana muprofita vamudzimu elisa atikati vokwambana na eliya vasadhivuri achiya ova asina ndodzo yeavanayo achiuya vone vandaveresaho vone vamuthetheresaho ndiko pamwe vaudza zvouri aronga chirwana vadhinda vamudzimu vaanga na ndodzo yamudzimu elisha musi onwiwa naye ogayeriwa nga vatanga vachirhera mubandane vatikuvamba mudhinda vamudzimu zvine vakozviyamba tidhivuri vakuamba mini tidhivuri votititanga mini zvenezvo zvine vakozviyamba zvidovawana limwe tuva vatotangana nazvo avari vachihanedza mupuresidhende avari vachihanedza varangapanda vachiri vasongobva kavadzure mbuni kusvika maduva makene achipera havana vatanga vagaera vagwara mudhinda vamudzimu ararabhera habva zvivingwi husina zvivingwi habva zvivingwi husina dhaka habva zvivingwi husavona nezvipupuka dzavala kha vadhipute vaamberani vasongo ambara kha vadhipute vaamberani vasina ndodzo ya mudzimu kha vadhipute vaamberani vasina vutanzi na zvine vakwamba zvone petrosi ukoita zvine akoita hapo asongo ambara usvika yohani achiri ndi murena petrosi usumbedza uri utonipa murena ngauri abva hone amboti ambara ashavera madini vasongo tonipa murena ngauri uhone vasongo tonipa murena ngauri vafunzi vahone vasongo tonipa murena ngauri muthu ane vakereka naye uhone petrosi otivona vukhati nga murahu wa musi opfa uri matina ni fedzi yesu ahone henefa iyo ndiyashava muthetheresi mutaleli kutama uri mudzimu avawothuse avawane he avasiya vahone ovasiya vakurabhela ovasiya vakurera ovasiya vakuvala hi pfula mudzimu ovasiya vakuveya zvandla kha vahota vatakala ndiko vahumbela dzinani la yesu kristo ndiri kha vavuyelele zvithuni zva mudzimu lockdown heyi ayikuamba uri ripaye kereke lockdown heyi ayikuamba uri risasapote kereke nga dzithabhelo lockdown heyi ayikuamba uri risasapote thabhe kereke nga u didzima lockdown heyi ayikuamba uri rihangwe zvithu zva mudzimu kha rivuyelele kha zvithu zva mudzimu kha rivuyelele kha u xuma zvithu zva mudzimu petro awanala akhuvini henefala heyi awanala asafaxi ende asakufaxa toho ndiko vakupembeledza vadhinda vamudzimu ndikupembeledza muviri wa kristo henepone vavahone ndiri farisa chine wava nacho vasongo va na ndava na usasaladziwa vasongo va na ndava na ujieliwa pasi mudzimu unavo ukuvafarisa ukuvatonda ukuvakwatuchedza ndikuri khaririita thabhelo mathabama a ḓuvha la namusi mudzimu washu ari thuse ari kwatuchedze rihumele hafala heyi yesu ari wana ri hone henefala ehe ari vudza uri kha ri poste ho ita u tiva henefala he ari vudza uri ri tharamudze mambule ashu kha va tharamudze lutendo lwavo lufire ulwadze ho uno khori tshwenya kha va tharamudze lutendo lwavo lu sumbedze uri ri ya fola nga ntho dza yesu kristo ro fola dzi sumbedze uri dzikereke dzi ḓo dovha dza bvula raya hune ra kuvangana hone kha va tharamudze lutendo lwavo vha sumbedze uri vavalaho vha ḓo fola kha va tharamudze lutendo lwavo vha sumbedze uri ri ḓo vuyelela mishumoni vana vha zwikolo ndi khou tama ni eletshedza zwauri tharamudzani lutendo lwa vinu humelani dzibuguni dza vuyiwe valani dzibugu dza vuyiwe ni yeneko hayani ni nga thusalea online arali ni sa koni thusalea online kwamani vadededzi vanu nga nḓila ine ni nga vha kwama ngayo nga maanḓa no kwama tho ya tshikolo tsha hune na ko dzhena hone tshikolo u ḓo ni thusa u ḓo ni guida uri ni wane thuso ndi tshifhinga tsha u taro mutalutendo rasa raro rindo kune rasa raro ringasi verere kabumachoro washu ndi arabem kotso ugazinane la yeso mketwa kuri waifila gola mataba madubalana muse kaba litonde vale patucheze kota morabela mzimu wanga na batu kotitobo wao basa udivi nga ori hawa petrosi oba ono hangwa asa divi zori ndi yeso ushikirela yohani achiri ndi murena ndi ya mudiva ndi ya niwenda vani chiditika kakana yawe uambango urali ndi murena mataba madubalana muse murena uwa kukwamba nga kabadinda vao bakwamba online bakwamba nga zi tv bakwamba nga zi whatsapp bakwamba nga zi facebook bakwamba nga zi twitter bakwamba nga zitu zote kaba techelese ndi kristo ako ambao nga kabadinda vao kaba tonde murena vapatucheze varwalao vapole vavatodao vavawane vakadi vavawana sina nda yesu kristo ndikorabe amen.
You are watching TWCC TV.